nomoya ntate Jesu wayesethi kuye izimpungushe zinemigodi nezinyoni zezulu zinezidleke kepha indodana yomuntu ayinandawo lapho ingacabelisa khona ikhanda layo. Now, as I take verse 21, kodwa umunye wabafundi bakhe wathi kuye, Nkosi, ngivumele ngiye kuqala ukuyombela ubaba. Kepha uJesu wathi kuye, landele, yena abafileyo, bambele abafileyo babo. Ithini le? Now, ngiyazi ukuthi often omunye angathi, this is a bit rude. I mean, shuthi ke alivumele izwi ukuthi ke ngiyofihla igazi lami. Eh? Cha, alisho lokho bazalwane. But umyalezo ufuna ukuvela la, ovelayo la, yilona othi, uma sikholwa, uma sesibambe izwi, thina njengabazalwane. Eh, bazalwane? Masibeke izwi phambili, masibeke ukholwa phambili. Okunye akulandele ngemuva. Okunye akulandele ngemuva. Now, ngizokuthatha uverse 22 quick ngokusheshe njalo. Kepha uJesu wase okay sisibonile, ngizokuthatha 23 bese kubona. Wayesengena enkunjini abafundi bakhe bamlandela. Bheka kwavuka isiphepho esikhulu elwandle, umkhumbi waze wagujezelwa ngamaza, kepha yena wayelele. Basondela bamvusa bathi, Nkosi, sisindise. Safa. Now, wayesethi kubo, nesabelani nina bokholo okuncane na? Khona wavuka wakhuza umoya nolwandle. Kwaba khona ukuthula okukhulu. Kepha abantu bama ngala bathi, unjani lo ukuba nomoya nolwandle umlalele na? Eba zamani.
Amen.
Ithini imiyalezo la? Akukho ukuthi esalela wabulungisa. Akukho ukuhlupha uNkulunkulu. Cha, akukho. Ngathala ungathini? Ngathala ungaba nasiphi izathu zakho? Angisho ukuthi njengabazalwane siyazi ukuthi-ke ezinye zezinto ezenziwa yizwe ziyabasebenzela. Ngoba kholwa yizwe. Angithi bazabona. Yingakho uzobona kubhonywa imoto yemali kweva. Baphumelela, angithi? Ingakho uzobona bebiza imweba ebizayo noma ngayiphi indlela ibasebenzela ngithi.
Amen.
But now because the purpose of it is eternal life. That's what we're worried about. That's what we are content about. So and we siyakholwa ukuthi ke le esibambe yona inokuthula phakathi.
Amen.
Inokuphila phakathi. Hallelujah, bazalwane. Inokuphila phakathi. Now, ngifumele bazalwane ngikuchazeleleleyo ukuthi ke ngenkathi bengene ekunjeni abafundi bamlandela. Into ke sithi ke ngiyibuka nje. Ngoba, alright, bamlandele ngalesi, bamlandele ngaleso sikhathi, bazalwane. Abalindanga ngaleso sikhathi. Yebo, siyabona ukuthi ke ukuba kwabo naye ekunjeni kwabasebenzela. Because kwenza ukuthi-ke uma sebesenkingeni bambize eduzane abalalele abasindisi bazalwane. But iqiniso lithi bangene naye isimo sabo kahle. Angibazalwane? Bambize bakholelwe kuye bamlandele. They invested isikhathi sabo kuye isikhathi sihamba kahle. Okuthe sekuvele inkinga endleleni, he was there for them. Sizulumazalwane?
Amen.
Was there for them. Why? Because they invested isikhathi sabo kuhamba kahle.
Amen.
Ofini-ke kuba nale challenge-ke emntwini nje. But ke we lucky because we here. And we sithola nabo lesi sikhathi sokusilakisha ngale ngale ndlela. I-importance yokuthi-ke cha phela bazalwane asi-invest isikhathi sethu ekholweni kumnandi nje. Ngingaleli qale kube nenselelo thizeni, kube nenkinga emndenini, kube nengxaki emsebenzini, or whatever you may think of. But because now already we are captured, let's catch it. Let's call away, Lord.
Amen.
I think Bambe is a overseas as I was a fluganism. Ibalulekile noma sabantu ukuthi ke bengathi ke kwamukela uJesu ayibe khona manje into ethi akulele ngithanda manje ukukhona.
Amen.
Sizonozwana.
Amen.
Ayikhona into othi le ngayeke ukukhona. Le yayilungele.
Amen.
Lena was feeling my inhliziyo yami injabulisa le.
Amen.
But because of corona ngayeke. Now, until there is such cases, such a challenge. Some challenge, because it creates only together, and if by the day I should go together, Ukuluma, Jeremelo, Kono, Ukonako.
Amen.
Sakbo, Ukonako. Well and fine, right? Jok figure a pen, eh, many Abanganagus, Abanaban, you know it? But if I know the end of the day, in all honesty, things are in joy. But because of the call, I don't worry.
Amen.
I don't care how friends, if you are a person, but if you are a when it comes to this, you are a person, you are a person.
Amen.
Amen. Because you're not indoor as a trainer singing in our show. Get this call right here. You're not singing.
Amen.
Now, a good business in Wabogela, you have a good eye, Waba Legelena, and then Mercedes, who owns a tuna. But as it tart in the Sambinaco, as I close. Yes, so 10 minutes to wrap up. So we will share it as a one. Ungasilekelele, sibambe lo myalezo, okuhamba naye,
ezimini
zonke.
Amen. Hallelujah.